Nikaizika mongqibili ngiphathela amazibela asibongile the Dlaminis angomhlaka 12 August. Hayi ke Nomalanga, akakwazanga ukubuthi iqotho ubuthongo emva kokuthi abone ukwenza kuhle benosibongile besolwandle. Umbuzile umyeni wakhe ukuthi uyephi izolo, wathi kwenza uhawu besilandelana nje, wathi kungisho ngoba umane wanyamalala nje mihle nami ngangakubona ukuthi uyephi, wathi kwenza uhawu phela wena ubukade uwokha mina bengijoga, ingakho nje simane sashiyana, wathi yilokho kuphela okwenzile kwenzo, wathi yini imbuzo emingako ngihlohla yena ebusuku, wathi bengibuza nje, wathi ubonile nje ngisho ningubade ngigqokile bezimanzi bengijoga. Umane wathi uNomalanga ubona nje ukuthi lo kuneyinsolo phakathi. Uqede walala wabheka le uNomalanga, nokwenza walala wabheka le, ubona nje ukuthi cha sekumuncuka embhedeni-ke manje. Akuphelanga-ke lapho, uSibongile-ke uyile kwi-meeting e-Gen X e-boardroom, ubegqoke ingubo nje emnyama emfushane ayithole kuzama uzama umphe yona, imfanele ingubo. Utheme ngena nje kwathula wonke umuntu e-boardroom bebona ubuhle bentokazi. Uze washo noJabu ukuthi hayi ubuke kuhlukile-ke namhlanje, wabonga uSibongile. Uthe sachaza nje uJabu i-meeting yakhe ekade ibambile, kwabe kungena uNomalanga eshunquthulu thukuthela. Waqede lapho wathi uJabu, hawu abantu bakaDlamini bezi namhlanje Nomalanga, indaba ze kumina yini? Wathi cha cha cha, ngize kule home wrecker. Sibongile lam uthi heqe uvalo, wathi ongitshele uyowazi nini ukuthi ukwenza ushadile futhi akashadile nawe, ushade nami. Uqedwa waveza umuno ogcwele iringi ukukhombisa khona ukuthi lalela, this man is taken, phuma kuyena. Wamane wazama ukuchaza uSibongile ukuthi hayi mina ukwenza nje bekade ngitholele isikhwama. Athi thola, waqeda mlahla ngesikhwama ebusweni. Wathi wena uyi-homewrecker, uyomyeka nini ukwenza? He, uthe nje sasho njalo wonke umuntu esethukile e-boardroom, wonke umuntu esesukumile ngisho esihlalweni esesaba ukuthi nakho sizolwisa intombazane bosisemithingini, wabe bangibesisu. UNomalanga wathi wathi uthi uyasondela uJabu uthi uletha amanzi. Athi susa amanzi akho la kumina, angafuna amanzi akho Jabu. Lethani isikhwama sami, wathi uJabu mnikezeni isikhwama sakhe. Wathi sihlwi isikhwama, waqeda uthi wayophuma ngomnyango uNomalanga. Lapho uSibongile ubeleke nje ekheqile umlomo ubheke phansi, ubona kahle ukuthi uyayisola-ke manje. Lapho akazini ukuthi uzomsiza kanjani uNomalanga ngoba phela yonke le nto isuke ngaye. Guys, akuphelanga-ke lapho, ufikele kukwenzo eze kujabu ezoxolisa phela ngendlela yokuziphatha kwankosikazi wakhe laphaya besabamba imithingi. Washo ukuthi yazi unkosikazi wami umane nje wathatha izinto mawala, akukho lutho oluqhubeka phakathi kwami noSibongile, mina bengimsiza nje ngesikhwama esilahlekile. Uthe sasho njalo nje labe lingena ucingo methi qala okay uNomalanga wal-ansa. Akhala uNomalanga, yini kwenze njani ingane, ingane njani, ingane ayisekho, and it's all your fault Kwenzo. Yo guys, uKwenzo bengiqala nqa kumbona ngendlela kade iyona. Umane uthi wabuza uJabu kwenze njani, uthi ingane, waphelelwa umoya kwangathi uzowa. Same time wamane wabona uJabu ukuthi no, lo muntu akekho esimeni sokuthi adrive. Wathi ngizokuphelezela, wabeqoqa incwadi zakhe uJabu, uqoqa ikhefu zakhe zemoto, waphuma kanye noKwenzo ngoba hayi ngeke ubhuti ubezomane nje ewele steering wheel straight, bengekakwazi ukudrive. Ubona kahle ukuthi uthambile uzowa same time ngoba phela ingane yakhe igugu kabi. Plus usezwile noNomalanga ukuthi uthe it's your fault. Yay! Kwamuncu guys. Hhayi-ke uNjengaye bebembuzile phela umbuzo ukuthi usamthanda yini na uNomfundo. Lo mbuzo lo ubukade unzima njengetshe elimile la emphinjeni ungagwinyeki. Wama lapho-ke-ke uPhetheni wathi ngiyayifuna impendulo. Wamane wathi uNjengaye, unkosikazi wami, uyabona into ebalulekile kumina umndeni wami kanye nale legacy yala ekhaya esibuilde thina sobabili. Wase wathi uPhetheni, awuphendule umbuzo wami, ngithe uyamthanda yini na uNomfundo, yeba noma cha. Wathi yabona nkosikazi, la ubhede khona wena ukuthi ufake undodana kule nto, bengekho right ukuthi wena ube usuhlukumeza undodana ngoba phela akusizona izono zakhe lezi zono zami. Mele thina lento sithathe njengesibusiso ama notho Phetheni ngithi yay! Don't patronize me. Musungenze silima mina njengaye. Wena uhambile wolala nisebenze sale ekhaya. Ufuna mina ngisathe lento njengesibusiso njengaye. Wathi sithandwa sami. Ihlise umoya. Ama notho Phetheni uyazi. Bengithi indoda yangempela. Real men take responsibility and accountability. Uhluleka nje ukuvuma umeli iqiniso njengaye. Lokho kungenza ukuthi ngiyibuze ukuthi kabe ngempela uyindoda yangempela yini wena. Ey guys. Njengaye umane wabe inkuku enqunywa umlomo wangabe sasho lutho ondaka ukuthi uPhetheni akhulume kanje naye. Akupheli-ke lapho uPhetheni guys. Ay. Udonsa kanzima untombo. Idonsa kanzima ngoba akasaphuma endlini. Sewumuntu ohlezelele. Liyaphuma ilanga liyashona usembedeni. Yonke into abamlethelayo nabamlethela embedeni. Itiye liphuzela embedeni akafuni nje ukuvula ikhethini erumi yakhe. Ila uVusi abone khona ukuthi sekumele nayo ayoyilahla kunina. Amtshele ukuthi usithole kanjani lesi sikhundla sokuba i-CEO. Kodwa utheme ngena nje endlini ebona uma wakhe lusizi. Wasindeka uVusi. Umane nje wathi uPhetheni ndodana yami. Wena kuphela ungakaze ungibetray empilweni yami. Ey, kwathi gci enhlizweni kaVusi. Wathi ungashintshi mntanami. Ungavumeli umhlaba ukuba ukushintshe. Qhubeke njalo uyiphathe ngale ndlela oyiphethe ngayo. Wathi ey, othi ngeke ukukuyala wena ubuthi uzela ngobani? Wathi ma bengizokuchecka nje ukuthi uright nathi kubuka nje. Ingakho ngikuthanda uVusi mntanami. Zaqathaka inyembezi kuVusi. Ayiseqathazwa ke manje ukuthi uma wakho uyamncoma. Siqathaza ukuthi naye umbetrayile unina. Wathula nelemfihlo le. Ngabe uPhetheni uyazile eliya ukuba uVusi uthembekile kunina wamtshela. Kodwa wayithatha yena kuVusi lemfihlo le wayisebenzisa ukublackmail uyise. Yo guys, kadlamini. Ulikhoni, kyasinde kehlela. Iphele lapho ke guys. UVusi enamathele kunina engathi uyinewborn ezama ukududuza unembeza wakhe nokuyisola kwakhe ngokuthi akamtshelanga unina imfihlo isikhathi sisasekhona. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.